Kamu na Joko karibu kurudi shule bupiga nduru
Bas, 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 bas.
Na kama bado jamaliza assignment na utambui lawama ibupiga nduru
Bas, 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 bas.